yamazi umadala nangamba.
Manje uphi yena umadala?
So ukhetha ukuza wedwa?
Hayi ngikhetha ukuza ngedwa ngikeza nobani.
Hayi no.
Ungaphuthelwa ikhumbulekhaya njalo ngolwezithathu kusihlwa ngehora leshagalolunye ku-SABC 1.